Karakia tato. Whakataka te hau ki te u, whakataka te hau ki te tonga, kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai, e hi ake ana te atakura, he tiho, he huka, he hohu, ti hei mauri ora. Tēnei koutou katoa, ko te pipiha tēnei, ko tamaki makaurau te whenua, ko lelez te awa, ko waitamata te mawana, ko Greenhithe tōku kōra, ko Bato Grady tōku tūmuaki, ko Mrs. Fletcher kaia ko aho, ko Pōnamu te wharakura, ko Harriet tōku ingoa, ko Kati te whanau, nō reira, tēnei koutou, tēnei tātou katoa.